chaza mi luso hlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazami lusohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula
Who is Sandra Sammy Sandy Cousin?